Muchite mwi kofye Emole kane won kofye Programu yali shibikwa kali okulanda ku poza face.
My name is Chile wanu
Muzo aka Alphonso Kasama swaga boy.
Oh na na na.
Yeah. Listen. Wachana lelo tulibonse chapa moyali kala tatu tobe chipangano muchite mwiko chesu twali pampamo kumola kwatine na mfumo kwisano ukute mwaleko twaishi bafyepela ulansunga bwino wali chenjela shikupala nyakuli shimpi misepela pantuni weyonse nale pembela muntu tupita chila bushikumushila shumfwa bwino ngana mona ulelila pali iwa bengi eva mpingila ulimbeka sana nali kulipi Akalumpa muma tololo na mumpiri Inena iwe tukalaba fye babili Ndia kumfobo waparisho nsenjiri Wila ilishanya mami na pashiri
Ono nasala pukanya wali wapwala na mabebe Nalichu wale wene nali waka wele nene Jemi fyo faya Fyo nso faya Nelo niku pakushe fili fyo zeneje daya
Limokwati fipu batula kusana panono fetwa isanga tule umfwana Wanono fintu twate mwane miti pala mene taibula kukwesana Ula mfishara pata linganshi Ngumfwa wino chilanshi takanshi Nde kutotela kakule nkanshi Nkasumino ushiku kantene kapanshi Walilenga mumano na champuka Nga ulimutulo na kulomba pampuka Kuli iwensha kesho kwa luka Wambi bala lenga na fwayo kuluka Ukumfwa na kusuma Ulenkonka ferionse munu Manali kuchonga uli muntu sana Takwinga wa ichinga tupatulukani
Kono nasala pukane wali wapwala na mabebe Nalichu wale wene nali waka wele nene Jemi fyo faya Fyo nso faya Lelo ndiku pampushe fili fyo zeneje daya Twende jipale
popo Papa lo nyaya yene Nisubila ni muliwe Ulu wafunde mona mo Nangu chiva chive Njebe tama bebe Mpepo tofu matepe Ngalani shiva sebe Sini nizita hile ngabia
Lelo nasala pukane wali wapwala na mabebe Nalichu wale wele Nali waka wele nene
Jemi fyo
Mwa ine mwishi muzole weka efyo unso na Mfwaya mwela pai misa mtia mungko maki achai Akapon no masan glasses
And beats music
Yeah
Straight out from climaxmusic.co